bichuka umubiri kutakubiha itungo rutakubiha ukwasi kwe kimwe umwisogonka